banye ecole de progedo gitega abgoga extension nabonye ne bashite muri kino kibanze abona ko nabonye ne banashajije ecole sainte bernadette de gitega cameraman je washaka rero iyi nzu inteye amakenga iyi nzu inteye amakenga iyi nzu inteye amakenga aho mubona ko ari umuntu yikoreye etage eh umuntu mwari bwabone yikoreye etage ngira nti mwari bwamubone ahubwo biko blo wikoreye etage bamwana bangaye
ibamwe beshi
creation hiyo gukora inzu ya etage nkuko blo yaje
gutse yaje umutwe ngende byaje kunyende nta bindi
wikoreye abantu bangana
aha anekora abantu besi besi cyane
kumbure akana nakonyene kakiri gato creation niyo kugenda wikore etage irimo abantu benshi yakujemo gute
njemo neza
wikore nzi ivyumba bingahe ga mwana
10
yes turacabanda nyane igoze ni tv hari anye ecole notre dame de l'experience de gitega harimo umuzungu hi
hamahoro
turabandanya swa abanabore rero ni atari abanabore ni atari amubona ko ofisi ikoresho by'akazi banaberewe cyane banashajije Teresia Hotel teri imbere gitega Teresia Hotel nabonye ne muri kino kibanze Tropitere gitega hotel barashajije ku matrikomeza cyane abaracari bato amubona ko nabonye ne bariko bagenda batambuka neza cyane ko muri ko murabibona hari anye turabananya na defile yacu hariya anye yo bambaye gute do jinyo ininyuma cyane hariya anye ni urunani rw'abavuzi kama lenatebe bashitse muri kino kibanza mubona ko banashajije cyane aho mubona ko harimo abajene bakiri bato ndetse bameze neza cyane abamama abapapa aho komine gitega zone urbaine quartier musinzira hariya anye quartier musinzira Kaktye musinzi.
Komine gitega zone gitega. Kaktye musinzi.
Nuko Egozen TV. Egozen TV turacabandaje kumbure aho nababwira ko no musi dufite akazi kenshi ariko koroshe atelier de couture new style Gwanzu. New Star Gwanzu nabonye bashitse muri kino kibanza aho mubona ko banaberewe cyane imyambaro izimbye aho banatambuka neza cyane ko murabibona zone irbe urbaine quartier nyabututsi quartier nyabututsi ya yo banaberewe cyane ishyira hamwe twiyungunganye bari ngaha turacabananya AGSSRD nabonye barahakumbure aho mubona ko banashajije cyane ko murabibona tukibandanya ino province Gitega commune Gitega iyi ni programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes bari ngaha nabonyene barahakumburi aho mubona ko bariko bagenda neza cyane banaberewe hari anje quartier yoba ni quartier isanzwe iri mu gisagara cya Gitega aho nabonyene bitabiriye kumbure iyi defile
Gozen TV.